Gata to tell a story. Everybody. Buma, buma. Nibyiza twumve. Nibyiza twumve.
Muri teguye vugatera basubize story ishure 3.